vikira batatu banganaguwe mw'ijoro ryo kuwindwi nyakanga rishira ry'umunani mu 2014 hari mu kwa kw'icenda ni dosiye ikomeye cyane kuko ni imwe mu madosiye y'ubwicanyi bwakozwe n'irya leta ya CNDD-FDD ikomeye cyane kuko muri Aziya habaye ubwicanyi bwinshi ariko iya bajya babikira kubera ko bari n'abanyamahanga b'abanyaburaya murabona ko ari dosiye ikomeye rero mu matohoza yose twakoze twarabonye ko n'ubwicanyi bwakozwe n'inzego za leta kuko abo twavuganye banavyemereye bakoreshejwe muri burya bwicanyi n'abakozi ba leta bari abakozi b'urwego rw'iperereza mwarababonye mu nyuma hariho n'umwe leta yahejeje igakura mu gihugu ca Somalia iyo yari yagiye hariho n'uwundi yari umukozi wabo mugabo yari yatorotse ujya yitwa Mwarabu hanyuma rero ni dosiye igoye cyane kuko twarafashe umwanya munini ya wo kurondera kumenya igituma bishwe uretse ko bishwe ku mugaragaro bakicigwa mu kigo cyabo cy'ababikira cy'abakozi b'Imana hajya mu Kamenge hama bakicwa mbere nk'uwa gatatu muri kwa ko yishwe igipolisi kigandagaje gikikuje n'irya nyubakwa babamwo ni ukuvuga ko bamwishe bari indani barafashijwe na bamwe mu bapolisi nk'uko mwanavyumvise muravyibuka mu ntahe ico mu majambo abakoze burya bwicanyi bivugiye kiri agiye kuri radio RPA bari ababicanyi bane bashigikiwe n'abakozi b'urwego rw'iperereza abitwa ba Kazungu harimwo uwundi mukozi wo mu kigo ca Centre Jeune Kamenge haragiyemo abantu batandukanye ariko byose byari bihagarariwe n'uwahoze atwaye iperereza Lieutenant General Adolphe Nshimirimana iperereza ryatwagwa mu biro kwa perezida twe babiri bari ku murango ari kuwa mungu hanyuma wa gatatu yicwa mu gicugu nyuma ya saa sita y'ijoro ari kuwa mbere mu gaturuturu abantu bose nicyo kibazo bibajije bati mbebasha aba babikira b'abakecuru tubona gutya bakuze mutoyi muri bo yari afite imyaka 75 ndavyibuka abantu bose bagira bati ni igiki co bagituma leta ya CNDD-FDD yica abantu nk'aba mu maguru masha abo twashoboye kuvugana abegereye kijya kigo ikana bamwe mu bapadiri hagi Burundi mu bihebe Imana biyumvira yuko byo bifitanye isano na ya dosiye y'imyimenyerezo ya gisirikare y'ugwaruka rw'imbonerakure muri Congo kuko bajya babikira bari bafise ibitaro by'abihebeye Imana biri ahitwa i Luvungi mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo hanyuma ibitaro byabo umengo byoba byari mu byahora byakira nk'imbonerakure n'abakozi b'iperereza bagize amasanganya bakomeretse muri iriya myimenyerezo yari kubera muri Congo abatari bake rero biyumviriye yuko vyoba bifitanye isano n'ico abo babikira bo babari babiziko abantu bakibaza bati leta kumbure yoba itinya ko bizomenyekana bajye abantu barafise ivyemezo vyinshi hanyuma mbere no mu bakoze burya bwicanyi mu bagiye kubakerera amazosi nk'uko mwavyumvise bavyivugiye ku maradiyo baratubwira ko bibaza ko ari ico biciwe ariko niho mvuga ko bitangaje kandi bihambaye kuko uko iminsi yagira agenda twarahuye n'abandi bantu bafise ico bazi kuri burya bwicanyi byaradutangaje kuko hari abandi batubwiye yuko burya bwicanyi bwoba bwaraturutse ku bintu bijanye no kwemera ibintazi by'abajya bategetsi ba CNDD-FDD ico gihe baravuga ko biri mu byo abasanzwe baterekeranye bari ubutegetsi bwabo bene ivyo bintu by'ukuraguza nta wuzi ivyo ari byo naje vyarandengeye batubwira ko aribo baba barasavye ngo amaraso ngo y'abantu babera b'abazungu abazungukazi kumbure rero ico gihe abakozi b'iperereza babonye bajya aribo bari hafi ariko murumva ko ni ikintu gikomeye kuko bene ivyo ni ibintu twari kumenya iyo ubutungane bukora bugakorera ku mapiste yabonetse hanyuma abantu biyemereye ko bishe bakabazwa bagatanga umuco hanyuma n'abavugwa ko aribo ba teye burya bwicanyi nka ba Adolphe Nshimirimana ba Petero Nkurunziza bariya ba ministre ba interieur ba Gervais Ndirakobuca bari guhamagarwa bakabazwa bariya bakazungu bose nibo rero burya bene gutanga itegeko ryo kubica nibo baba bazi icyo bita no mobile de crime rero bariya muravyibuka nibo bafite ubutegetsi Burundi jeyo naje nk'umumenyesha makuru naragerageje kubabaza ntavuganye na ba Adolphe ndavugana na ba Kazungu abo twavuganye bose barantera igere uretse ko bambwira ko nshaka kwicwa urumva bajya niyo bazi by'ukuri imvonya mukuru twebwe ico dushobora gukora no kugerageza gutanga nk'umuco aho tugeza abamenyesha makuru
nta dosiye yigeze yugururwa mu butungane rero
oya mu butungane nta dosiye yigeze yugururwa nuno munsi naho mwobaza naho mwogenda mukaraba noneho murabizi no mu byo bahora bakomunika nta dosiye muri leta y'u Burundi mu butungane bw'u Burundi ihari ivuga ibyigandagurwa rya bajya babikira urabona ko abantu bishwe abantu kandi bava mu gihugu kiburaya abantu bakukira ekleziya katolika nta dosiye ihari kuko turagerageje no kubaza indongozi zimwe zimwe za ekleziya katolika y'u Burundi turabaza igituma kubera iki ekleziya katolika ihora kubera iki mudakurikiranira urubanza hanyuma batubwira yuko ngo mu migenzo n'imico ya ekleziya katolika iyo habaye ngo abantu b'intumwa nkabajya bicwe ku rubuga biciwe ngo ku rubuga bavugira ko ubutumwa ngo bafatwa nk'aba babita abamaratiri ngo bafatwa nk'abamaratiri ngo nta bintu by'ubutungane bo bajamo ni ikintu kumbura abantu benshi batazi ariko ni ikintu kitumvikana neza ariko nashaka kubabwira yuko amakuru yose mfise n'amatoza nagize nta dosiye ihari ivuga iby'ubwicanyi bw'abajya abanyagihugu muranabyibuka bajya babikira b'abataliyano muranabyibuka muribuka jewe bamfunze ngo ninzane ngo iyo ngo nashize ngo wabyemeye arampohotera hanyuma jenda tanga amapiste uwo bazanye bakuye muri Somalia muravyibuka umukozi w'iperereza yitwa Jivent leta yaramufashe iramufunga mu nyuma baramukura mu mpimba bajya kumwica nuno munsi nta wundi kiziga iyo kiri urumva rero nuko leta ya Sende Defte yagira bikora ariko nta butungane bwigeze bubwira ico bikora ko nta dosiye nuno munsi hari
na itotezwa rikorerwa abo bakenyezi bamenyesha ko leta ya Sende Defte ari rubura kigongwe ngo naho iririmba ko ari leta mvyeyi leta nkozi ngo ico yibakura ko ngo coba kikoze nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Dondo Jemba z'umutima
Abakenyezi badandaza ivyamwa hamwe n'abadandaza imboga ku mabarabara akikije ikibanza c'isoko nkuru ya Bujumbura yahiye muhashitse usanga badandaza utwabo baguma bakebaguzwa bongera bikanga ko abapolisi bagire babafate bongere bafate n'utwabo bacuruze Nkuko ijisho rya radio haguruka ryavyiboneye igipolisi kirabiruka ko bamwe kikabafata abandi bagata ivyabo bigasanzara ibindi bikatwagwa nabo bapolisi ivyo batwaye abo bakenyezi baraheza bakagenda kubigomboza amafaranga y'igiturire bahereza abo bapolisi ubutagiye kubigombora ivyiwe abo bapolisi baraheza bakabigurisha ku bandi mwene vyo akabura imbwa n'imbwebwe abo bakenyezi bamana marira basigura ko batagira ikindi bokora kugira ngo bashobore kuronderera imiryango yabo na cane cane ko benshi muri bo ari abapfakazi ari naco gituma iyo baronse agatahe gatoyi baheza bagacururiza muri ibyo bibanza utuntu duke tubafasha kuronkamwo akanyungu kabasahiriza mu byo baba bakeneye yamara igipolisi nticigere kiborohereza na gato naho ico gipolisi kibiruka ko kikabatwara n'utwabo abo bakenyezi bavuga ko atakundi bogira ko bazokwemera bagapfira muri ibyo bibanza kuko badashaka kuja kwiba mu gihe Barisito ndayishimiye avuga ko akeneye ko umunwa wose woronka icurya umupfuko wose nawo ukagira amafaranga abanyagihugu babona ko agatotezo aba bapfasoni bakoregwa iyo bariko badandariza muri ivyo bibanza bikikuje isoko nkuru yahiye ya Bujumbura bamenyesha ko bigoye gutahura ivyo mukuru w'igihugu avuga bihushanye n'ibikogwa kubwabo ngo nibabona ko bazoronka ico barya canke amafaranga badakora kandi ubukene nabwo buzura inzara mu miryango leta ngo bafise nirubura kigongwe ngo nireke kwiyita mvyeyi na nkozi mu gihe idahakazi abantu noneho ikababuza no gukora imirimo birondereye abarundi ngo bararushe ico bakura ko iyo ntwaro ngo coba gikoze cyane.
Urakoze nawe Dondo Jemba z'umutima kuri iyo nkuru. Mu buhinga bw'ivyuma tubasabe batumirira mate hanyuma tubandanye n'igisata c'amagara y'abantu hamwe n'ayandi makuru twabateguriye.
None mwase kuzicabe n'igihugu bazoza bavuga bati tuviremwo tuzicire natwe nakamara mazi biriko biraba muri iki gihugu.
Abanyakuri niho bagomba kurwanya mu gihugu kibone murabibona murabyumva nde ko bibabaje birababaje birababaje harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abafaso niri mitima bagize umutima runtu harageze barundi barundi kaje oya trosetro tuvi buzimo tujibuntu.
Mu gisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi haravugwa urongoye ivuriro rya Kiyonza hamwe n'ubujejwe ubutunzi bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 2026 myandagaro uwo mwaka w'2021 bazira amakarata yo kwivuriza ko akozwe mu manyanga badandaje kuri iryo vuriro. Abanyagihugu bo ngaho mu Kirundo bavuga ko amanyanga ari menshi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu ngo biboneka ko hakenewe kuru w'igihugu atama mu majambo gusa ahubwo agwiza ibikogwa. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Alice Mukeshimana.
Abafunzwe kubera amakarata yo kwivuza akozwe mu manyanga ngaho kuri iryo vuriro mu ntara ya Kirundo bazwi ku mazina ya Bizimana Joel akaba yarajejwe ubutunzi ku ivuriro rya Kiyonza akaba yahagaritswe kuwa 26 ukwezi kwa myandagaro twaraye turangije hamwe na Jeve Nzeyimana arongoye iryo vuriro we yahagaritswe ku igerekerezo rya kabiri Nyakanga bose bakaba bazira ayo makarata yo kwivuriza ko bacuruje kuri iryo vuriro kandi akozwe mu manyanga. Nk'uko amakuru dukura ngaho mu Kirundo avuga ko mu kugira ngo atwara ivuriro rya Kiyonza afatwe ngo nuko Joel Bizimana yasambishijwe n'inyamiramazi ku bijyanye n'ibyo by'amakarata yo kwivuriza ko akozwe mu manyanga acavuga n'uwo bari basangiye ayo manyanga akaba ari Gervais Nzeyimana asanzwe yararongoye iryo vuriro. Joel Bizimana akaba yamuvuze mu ntumbero y'uko atobihanirwa wenyene mu ntwaro bakaba bemeza ayo makuru mbere bakavuga ko abo bakozi ba leta ko bafungiwe mu gasho k'ibiro by'igipolisi mu ntara ya Kirundo. Bamwe mu banyagihugu bo ngaho mu ntara ya Kirundo bakaba babwiye radio Haguruka ko muri iyo ntara mbere ngo hadasigaye inyuma mu bisata bitandukanye by'igihugu ko hari amanyanga menshi cyane ariko bagatangazwa n'ingene umukuru w'igihugu cy'u Burundi Barise Tundayishimiye yama mu majambo kwirukana abakozi ba leta bafukamye igihugu mu nda ngo bikaba byaramunaniye. Rwa banyagihugu ngo harakwiye kuboneka umukuru w'igihugu ahindura ibintu ahereye kwino ritoya akageza kwino rinini nk'uko Barisito yabivuga ariko bigaherera mu majambo gusa. Nguwo abanyagihugu bashaka si uwama mu majambo gusa ngo bashaka uva mu majambo ngo kuko abanyagihugu bararushe n'ibibera mu Burundi.
Urakoze Alice Mukeshimana nawe kuri iyo nkuru waduteguriye. Ikibazo giheruka gukogwa kuwa 31 myandagaro umwaka w'2021 mu gihugu cose co gutanga akazi ku barimu ngo caranzwe n'amanyanga menshi nkuko bishikirizwa na bamwe mu bagikoze. Kamwe mu burorero batanga nuko amazina y'abakoze ibibazo atafutswe ibitare bimenyerewe mu bibazo nk'ivyo. Abo bakoze ikibazo bati n'amanyanga yateguwe n'abarongoye umugambwe se DFTD uri ku butegetsi kugira ngo bikunde bihera akazi abo bishakiye. Barongera bati umugambwe CNDD-FDD ntiwigera ushira imbere inyungu y'igihugu kuko akazi ko kwigisha ntikari gakwiye kujamwo ka mwana wa mama cyangwa ikimenyane kuko umwigisha ari wategura akazoza kugwaruka n'igihugu. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu King Blaise Iranzi.
Icho kibazo cyo gutanga kazi ku barimo cyakozwe mu gihugu cyose ku munsi wa kabiri igenekezo rya 31 myandagaro mwaka 2021 nkuko tubiyagirwa na bamwe mu bakoze ico kibazo ibintu bitatu nivyo bateye amakenga ica mbere nuko impapuro bakoreye ko bazanditse ko amazina yabo mu gihe kare bahora bandika ko inimero gusa ica kabiri ngo nuko ikibazo cyari ku manota 75 ariko kigakosorerwa ku manota 100 bakabwirwa yuko 25 bazoyongera kubari basanzwe arabigisha babakusa kivi ayandi makenga yabo afatiye kubakosora ico kibazo kuko arababanye babagikoze ubu numunyagihugu wo muri komine Butezi mu ntara yigi yashimye kuyaga na radio Haguruka tumutega matwi ijwi giwe ryahinduwe kumva zo kumukingira
muri komine Butezi kibazo bishamari bakoze kiba uburenganzira bwo kubona akazi mu gisata c'indero cyaranze n'amahirwe cyane aho byabonekanye ko bakoze ikibazo kiri ku manota 75 kandi bari bamenyereye bakora ku ijana bakavuga yuko abayandi azoyaha abatanga kivi n'amahirwe ya mbere n'amahirwe ya kabiri ni uko cyakoze amazina agaragara aho bari bamenyereye yuko atamazina bandika harimo ubwa gatatu nyine amahirwe yagaragayemo ni uko cyakosorewe mu ikomine kandi kigakosorwa n'abaho nyine aho twari tumenyereye ko kijyanwa mu ntara cyangwa kikajya i Bujumbura nicyo gituma icyo kibazo cyaranze nk'amahirwe cyane
no muri komine Bugabira intara ya Kirundo imyidogo ni nk'iyo nyene ku bantu bakoze icyo kibazo hoho batanga karorero ko mufasoni w'umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya komine ryo mu Ruhehe yahawe amanota y'abakusa kivi ataho yigeze abikora ubu ni umwe muri abo bakoze ikibazo muri iyo komine ya Bugabira
twari twarasubiye gukora cyane ikibazo cy'akazi twasubiye mubona ko umuntu akora atarambirwa ariko vrema jye nabonye ko atari heza siheza kweri kuko hageze igihe dukorera ku 75 twarakoreye ku 75 dosiye bayishyira kuri 25 akifashe de benevole ikijya kuri 10 ariko kabisa byadutangaje rwose byadutangaje twumiwe twaguye mu kaga abantu twaguye mu kaga kabisa ukuntu nyine umuntu atonashobora no kubivuga none umuntu akaronka kabisa akifashe de benevole utaza ha benevola vrema ubundi nawe ya benevole ya depot ugasanga akifashe yiwe bayikuyemo nk'umudamu wa deregiteri atwara lise kominale Ruhehe kabisa emwe bashe bamubwira bamuha atifashe de benevole bamuha atifashe de benevole kabisa abunga afise ngo 97 kabisa ahubwo twumiwe twoba mubadaho ya benevoye sinzi ko yoherekana hariho n'abandi sinzi rero burya abantu bose ngaha abakusa kivi bumiwe kabisa bumiwe
ico bikoze ngo indongozi z'umugambwe CNDD-FDD zateguye ayo manyanga mu gukoresha ico kibazo mu ntumbero yo guha akazi abanwanyi b'uwo mugambwe hamwe n'inshuti zabo naho nyene batabikwiye barangiza bavuga ko umugambwe CNDD-FDD utigarushe imbere inyungu z'igihugu ku bwabo igisata c'indero gikwiye kujamwo incabwenge kugira zifashe gutegura akazoza kugwaruka n'igihugu ngo ntihaguma atangwa akazi mu manyanga nk'ayo mu Burundi inda y'ugwaruka izo gumutituga uruganda rwarazihaguruka twagerageje kurondera abayobozi b'indero mu makomine atandukanye nka Sibomana Diomede wo muri komine Butezi intara y'Uyigi kugira tubabaze kubijanye nayo manyanga avugwa amatelefone yabo yahamagara hakabura uwitaba